fare mandiri. Uyai mwea mutwene mugare mandiri.
Come on choir, sing with me.
Uyai,
uyai
mugare mandiri.
Mariwe uyai nakumbira mwea mutwene uyai uyai
Jesus
none imimoga mwea mutwene.